afima mention sɛm no ase emfa emma mo amoma ayɛ kroba akɔ ɛno ɛwɔ Wenchi municipality da kwantempɔn wɔ faso ɛde freaking tampo south ɛde kɔ tɛkyeman south no wɔ kyerɛ deɛ saa kwantempɔn no sɛyɛ ɛno nti ma contractor de mfidie bɛsii so a na wɔhwɛ sɛ wɔbɛtumi de asiesie nanso ama ne baba bɛto dwa ɛtwerɛ deɛ mfidie na contractor no de kɔsii so no nipa bɔnefoɔ bi afa ato no hɔ so akɔkɔyiyi mu nneɛma bi ɛde yɛfiri ho ɛno nti kromafoɔ a wɔ ɛwɔ amoma ɛhwɛ no mu sɛnte mpa ne mpanyifoɔ ɛbɛtumi ayɛ nhwehwɛ mu
Womanfo a womtete saa empatem yi e de atodwa sɛ akwan awodo a ɛwɔ hɔ no contractor wo siesie saa kwan yi woyi ne mfidie nyinaa e de efiri hɔ a wɔm nim bebi asese wafa onipa bi a ɔno ne gyina mu ɛkasaayɛ e de ma ɔmo nana baafo pem ɛkyerɛ nsɛm ne mu sei
sɛde contractor ɔwɔ so na nɔkasɛm ni ɔba adwuma no ankyɛ yɛnyahaw contractor ne yɛnyahaw nti ɔde bɛdan nananom ma yeye na in fact di ho abogo anche ne na fidie mu no pa excavator adie bia e wo ma e ma fidie ne ye adwuma
control board
ne e be ni se aha na obi ti sai na no ti fidie na no ti e rubber brand new bao de wo no ba ka tere se obi aba be tu sai de no ade ko but na nanu mi di ho ya papa ah yes ya tenas ti ba dia ese ya fa ma ye bu sa ni dia nanu etu ho na mo
osuafo a wo bu no east e de to manfo enim se kian ne kinu e kwan no wo mo e beye
nti yesu e be any police wo be kaso na ya ma wo mo fije wo mo so ka se ne be ya investigation we to ya kaso contractor as you know because aji yes sir even though I am one of the work hazards nti mama I have too much
yes sir
you know it's very expensive
yes sir
Bono East Regional Director Emma Fida Roots Engineer Edward Asenso and so editor just said
ekwane Esther Kufuyi amoma junction ekosi ofuma Etentieni nyina ya 17.3 kilometers. Na sisi ya yekasaidie. Contractor no aplani se ana se wahyehye ne hyehye ne se efi amuma kwanta. Ikusi amuma kotia be 7 kilometers wo mu de. O tu nani asie no so. Na waye se ne be ya bedu be November mu no. Na watumi ade kota egu eno so.